sahi. Lakini nilikuwa nataka kusema kitu. Wednesday kuna maandamano. Na itaenda Wednesday, Thursday na Friday. Kwa hivyo, wasituwe, usiharibu mali kama vile gavana amesema, lakini maandamano inaendelea. Kuanzia Wednesday, Thursday na Friday.
Auto, 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 auto.